hadithi kunja hadithi njo utamu kolea mwazenu kubali kukwaro imeni nokea vishan shuda po